wedomwega we more oi wedo jiganete jiguaga jiganire wega ona ngaigua maica me mega we niwe njata yakwa rũbaru rwa ndemethio acionge nĩ mũingĩ wa gathagu ikeno ciekwa no ebiki